Sigwili. Sigwili. Ligadzango lila libengalo, ndi Serafilu ngeloyo, tidzampenya oyamba mpaka omaliza, tikutuluka mmandamo, tili bunobuno bamuswe, itagwidwa ndi mantha ya tumitima, mbambati tidzagwidwa nthumazi, mmawondo mulizi, tili paliwilo la wantondo wadooka, sikwilili. Ndilomwe mwana wa Adamu azazidzudzuleka pazake ntchito adzalila kalanga bola nkadakhala doti oziona zomwe adatsogoza kudzalindima atukulindima mwamphamvu tsikuli kukugwedezeka ndi kung'anima kudzachitika chinthu chachikulu ufumu lero wandani lidzakhala funso lochokera kwa mfumu ya mafumu Allah anga nkhuku yovumbidwa kumvula tili ndwi kalikose sitidzayankha kudzasokonekera wathu ubongo atatikakamila kutipanilira aja tinawo adyera zawo mbambadi tsiku lobwezerana chuchuchu misozi tidzalira zedi m'maso muli gwapa mtetete amayi masteni ababa madala akutiyamukira kuti nnakuberekani kunatha lero mlekeni mpange zanga kuthamangira kwa wachibale antesizathandiza tsiku ili lidzakhala tikuyi dana koma osayankhidwa tsiku lomwe kudzakhale mboni pa mafunso okhuzana ndi umoyo wathu pa duniya tsiku lomwe tidzakangane zenizeni tokhatokha tsiku la chiwerengero tsiku la masautso tsiku la malipiro ingakhale kuseli kwa chipande titabisala bwanji pa mtima nkumadzimenya nkumati ife ndi oswali ili mtsiku lomwe tidzaonekere zonyasa tinkachita mobisa pa mpalanganda zitayikidwa ena alishalagapo savetsa poti ankati chaopembedza tsiku ilili nlachigamulo tsiku losiyanitsa tsiku lomwe Allah adzakhale ndi mkwiyo woopsa tsiku lovuta tsiku lofufuzidwa tsiku lopanda chikayiko tsiku lomwe tikaoneke angatamwa kabanga tsiku ilili nlamadando osaneneka tsiku lomwe tidzakhale mmalimana tili mkalikiliki kusaka otiombera duwa lili kamukamu thukuta mpaka kumamira nalo tsiku la chionongeko tsiku ilili mtsiku lomwe nyenyezi zizathothoke mkumwazikana mapili akungophulika anthu tikungolira tsiku lolonjezedwa tsiku lomwe kudzatuluke zinthu zosiyanasiyana zoopsa kudzatuluka chomwe chidzatape osapereka zaka kulibe za ubwanawe tsikuli nafsi 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 yekhayekha basi kulibe kupereka zifukwa tsikuli kwa oyipa lotani buku ili mwana wa Adamu asadandaula ukwakulira poona kalikose mmenemo katalembedwa tsiku lomwe oyipa azazipatule okhaokha ndipo adzayitwanidwa kumoto tsiku lomwe chuma ndi wana sizatithandiza koma ntchito zathu zokha basi palibe chili chose pa tsiku litika chifune kupatula chikhululuko cha Allah yemwe siti kumpembedzayo tsiku ilili la kiyama tsiku ili